go burn them tabern in my church. Who want to go burn them tabern in my church? Who want to go selling donor? Who go burn? Who want to go selling donor? Who go burn? I sell in jumping up and I'm on to. Elini langa ngakamwange nyawe yambalekela. Woyi kokutsha disimontona. Kwangeyona yami montontombi. Angibolekile kumzala wami. Angitshelekile. Angibolekile kumzala wami. Angitshelekile. Uma mina ntombi uyekela into zabantu. Uma mina ntombi yekele ukuthanda simanja. Ngoba ngiphethe uthando mina. Ngiphethe uthando. Ngoba ngiphethe uthando mina. Ngiphethe uthando. Why ungathenga yakhe imoto ntombi ma uyithanda? Yini ungathenga yakhe imoto ntombi ma uyithanda? Ask his I'm sorry. Kwangeyona yami imoto. Ask his I'm sorry. Kwangeyona yami imoto. Lolu thando lanamuhle kanti lusha. Lolu thando lanamuhle kanti lusha. Ubuza kalula, uhamba kalula. Easy come, easy go. Easy come, easy go. Aluku thande malini mthano muntu. Aluku thande motweni mthano muntu. Wonko mantombe imaniki ningingishena. Wonko mantombe imaniki ningingishena. Ungangibheki ntombe ukuthi nginani na. Ungangibheki ntombe ukuthi nginani na. Engani ngizosebenza ngithenge ejimani. Ungibekezelele. Lafe lihle kakhulu akusenathando. Lafe lihle kakhulu akusenaluthando emhlabeni. Lafe lihle kakhulu akusenaluthando kulelizwe. Oh, bamosheka bantwana bethu. Oh, bamosheka bantwana bethu. Bamosheka bantwana bethu.
Oh, mami nanjo uyekele isinto. Easy go, easy go, easy go, easy go. Ukusa kalula, uhamba kalula. Ukusa kalula, uhamba kalula. Ukusa kanzima, uyabambelela. Ukusa kanzima, uyabambelela.
Bebuka ngoba ngizoshama eqedini kuphosa amawalindaba. Ushameni umshungwe ntombi ekhuluma neyodwa. Maqeda azavungaza ngokwakhokoza amanzi ngibayaleka nje. Mshele njengebhotela wethu idwale mshele zetribiki namakhoshona. Insimba ingoba thiwa zigothe ejayimani. Iyamlo mali umshini odonsa umuva udonsa phambili. Idonsa ngawonke amasondo side to side mfana. Hlikihle lapho nokunye ubuma. Usatshela uyena ngena ufokaxola. Umzukulu kamjita ma utshane. Baluleka-ke ma unovama. Ula! Kwangeyona yami montontombi. Angibolekile kumzala wami. Angitshelekile. Angibolekile kumzala wami. Angitshelekile. Uma mina ntombi uyekele into zabantu. Uma mina ntombi yekele ukuthanda isimanja. Ngoba ngiphethe uthando mina. Ngiphethe uthando. Ngoba ngiphethe uthando mina. Ngiphethe uthando. Why ungathenga yakhe imoto ntombi ma uyithanda? Yini ungathenga yakhe imoto ntombi ma uyithanda? Ask his I'm sorry. Kwangeyona yami imoto. Ask his I'm sorry. Kwangeyona yami imoto. Lolu thando lanamuhle kanti lusha. Lolu thando lanamuhle kanti lusha. Ubuza kalula, uhamba kalula. Easy come, easy go. Easy come, easy go. Aluku tande malini mtano muntu. Aluku tande muntu eni mtano muntu. Woko mandombe, mima nigi nigi nishena. Woko mandombe, mima nigi nigi nishena. Ungangpeke ntombe ukuthi nginani na. Ungangpeke ntombe ukuthi nginani na. Engani ngizosebenza ngithenge
njani.
Ungibeke selele. La felice kakhulu, akusena njani. La felice kakhulu, akusena luthande mhlabeni. La felice kakhulu, akusena luthande belisa.
Ukuzwa.
Bamoshe gabantu nabe.